Nui kai mua I te kau papa wero kia nohoa Aotearoa hei whenua auahi kore hei te tau 2025. Me ki he kaupapa I āta hangaia mo te iwi Māori, me ngā iwi mautere kia auahi kore ai rātau. Kei a Ripeka Timutimu ngā whakamahuki.
Kua kai hikariti a Alison Morgan mo te whā te kautau. A ko te rā whakamutunga tēnei, mo tēnei mahi kino āna.
I'm a grandmother of 17.
Te kaumā whitu āku mokopuna ā koetahi he whāngai ko tāku hiehia kia noho au kia kite I a rātou e tipu haere ana.
I just want to be around them a lot longer.
Tērā korua kē nana no ki tērā ki no tō mātātua.
Kei te whai wāhi a Alison ki te kaupapa Wero, nā tāku tā Marewa Glover I hanga, hei awhi I ngā tāngata ki te whakamutu kaipaipa.
He pai te whakataetae ā rōpū mō ngā tāngata Māori, mautere hoki ki te whakamutu te kaipaipa.
Quitting competition would be much more interesting.
Pēnei I a Biggest Loser, e whakataetae ana ngā tīma mo te 5,000 tāra.
They have 3 months to quit smoking.
Toru marama te roa o te whakataetae, hei te mutunga ka whakamātau mātau I a rātau, ko te rōpū Wikitoria ko ērā I maha ai ngā mea whakamutu kaipaipa.
People who have stopped smoking.
This is a brilliant way to be launching them back.
I nā te pai o tēnei wero hei whakatutuki I te wawata kia noho a Aotearoa hei whenua auahi kore, hei te tau 2025.
Ripeka Timutimu, Te Kāea.